ekwe kamda
oga
ekwe kire me wayo
oga ekwe kamda
oga ekwe
oga ekwe kamda
jehova ega ekwe o
kamda
oye munire me
oga ekwe kamda
enola
oga ekwe kamda
obuni wo menu
Yeah. Ogahiru maka
Jenuba Jenuba Ngozi chineke rute wo maka e oburu madu ke yere ni ojikodo
jenuba
baramwa
jenuba
baramwa
na nara chineke rute wo maka oburu madu ke yere ni moga e
jenuba kosi wo me
jenuba
ole ta wo mo
jenuba
wo mo ni wo na
nara chineke rute wo maka
rute wo maka e
Aroma gi barba, agagi marapugi o.
abu na soro gi gawa kadir mu na ma jiwa bachama niyama kine me mere jaka po jiji degi oga ne yura imoya everybody tarale we go see you begi wo awa gu me bu begi sino kagara pugi aburu ne go see him iga pa wiri rahamo On your rebbe, he goes sitting in Tiburji. My keep for a pussy, no, you're not chugging. Not just your gig, not got tota waggy. He will buy one other Jacob, he bang where I am, whereby Israel. Iba wera ha Jacob, me Jacob Israel. Iye ni ne basara ya, wacha gara eho. Oni yana sirike, asingi ke munti nunu. Jehovah nanso, nani pokwe yoku. Maka nezoku, abu zibe chuku gemeriri. Isu Jehovah yeme, iyo kuru geme siya. Aga mara pogi, ebi jere kam gejeta. Happy Noro Kam Gana, Price Aga Mara Pogi
Aga Mara Pogi, Nene Neje Kam Neje Happy Nala Kam Nala, Price Aga Mara Pogi
Aga Gi Mara Pogi Aga
Mara
Pogi, Nene Neje Kam Neje
Happy Nala Kam Nala, Price
Aga Mara Pogi Jehovah Jireh, asina mara pugi noa, onyezi gabun kemo. Wonyo kiki gwenala, asina mefegi geofufe, onyeka ngefezi. Ebe wane bakwa twaka, asina neya nogeya, naya ganare. Makiye di mago, abige mjiribia Nakanje sunugi, digi no siroke ni megi Amara na surugi, ulo di mage rumaka Unyoma di mage rumaka, yego di maga bia Akunu bago, esige nile di mago Anile sinaka gibia, onage nye subu Mboge chirulay, agabi yorebube Apam bachi ni ne jiwa enanu Nirum gafe osimiruye ezedirum gaba Iyen jesogi bono gadirum namba Amara ni gemirum iye bochi chobimo Afonim imari emu gabo, ezem imari aga pokwanum. Abogi mambidum, abogi mapanje debe mo bikodurum gaba. Aga gi marapogi, aga marapogi. Ebi jeru kam geje, ebi noro kam gano. Price aga marapogi ewo.
Aga marapogi, ebi neje kam neje.
Jehovah gagi marapugi aga
e Aga
me sugi gagi neje Aga abu ya bu chuku, abu ya bu chuku, ne memburi lanya na degi. Abu ya bu chuku, abu ya bu chuku, abu ya bu chuku, ne memburi lanya na degi ewo.
Abu ya bu
chuku, abu chime,
abu ya bu chuku, ne memburi.
Abu ya bo chima,
abu ya bo chuku,
abu ya bo ni nyaka,
abu ya bo chuku ne memboli langa na.
Ona mere mi edi ma, ona kwore
ya,
ona ne nwa,
abu ya bo chuku ne memboli langa na.
Abu chine nyego,
abu ya bo chuku,
chine nyike,
abu ya bo chuku,
chine boka,
abu ya bo chuku ne memboli langa na.
Anya ne love,
abu ya bo chuku.
Yesen yesen, wonye nekumije, durum gaba. Abugi buchuku, wonye nekwe zirezi. Abugi buchuku, wonye nazebeyo. Abugi buchuku, wonye nemiyembike burobi. Eche tala mana nima kuponso tadi. Wani kena ratu tafo newe gimwa. Umu wakola yonu, imona nungwagi. Atutu mada mono yamu, ituwa nime konfakwi muamu. Hana nebezi ya kwa na pogi. Wange karaka rureru, eze bube singeligwe. Parata webuwa, maka nobojie. Ibu chuku, oye nemi imbuli lanya burabu. Ibu chimu, unye nazekbere. Got a prayer answering, Father. Give it to your children, Dada joy may be full. Okay, na diganya, ana wetu rimewe mwa. Inyere yozi mwa, akora somewhere. Abu gibu chuku, abu gibu chuku, abu gibu chuku. Emi yumbori lanya burabu wane.
Abu ya bo chuku, ne memboli langa na.
Ibu chine kemo,
abu ya bo chuku.
Jehova, ine mi eshirike kwa wedimpe.
Abu
ya bo chine,
abu ya bo chuku.
Ine demi jem,
abu ya bo chuku.
Jurungaba, oni keburu oni sienu, oni keburu oni sienu, oni keburu oni keni sienu, ega uno nene maka. Come to Jesus, the solution of your problem. Chuku mara love moya. Onya usika tunegu, onya usika malajiji, onya usiriki gawa o gawa, anya sukwa gaga. Onye chuku kunazo, omo wa abudo nyege megido ya. Onye chineke nonyere, elu wa abudo nyege megido ya. Tarabara ya nune nobe, abu ya bu naruge muwere. Upamara ya nakuku, mere na gaya wangwe bibi. Kasaburu ya niruo, abu ya mere mujidacha. Abara jizasa sacha wam, abu nyege megido. Onyukuo chukwa mam, chukwa mam. Chimamam, 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 unye mmeri. Otishe mihe ni jumanya, abu gibu chuku hewo.
Abu ya bu chuku, abu ya bu chuku, abu ya bu chuku, unye mimboli langa
na. Akwambu ike gurobi yo,
abu ya bu chuku,
gije mihe,
abu ya bu chuku,
mike gurobi,
abu ya bu chuku, unye mimboli langa na.
Ese bebeo, agage me meni ya mino. gị o onye ngugo bi m agaghị mebi n'isi ọmụ n'ole ebe gị nọ Yesu ole ebe gị nọ o bịa nyere nwa gị aka o ole ebe gị nọ ị ma n'elu ụwa dị ukwu ole ebe gị nọ agaghị mebi n'isi ọmụ Wọn atụ mụ jọ ole ebe gị nọ Yesu ebe soro m gaba Apụghị m ime n'ihe o n'ike nke onwe m Agaghị m eme n'ihe o ma ọ bụrụ na iso gị m aga Ole ebe gị nọ ole ebe gị nọ chi mụ N'oge ihe ụkọ, ọ bụ gị ka anyị na-akpọ Mgbe ihe dịkwa na mma o, ọ gị ka anyị na-ekele Anyị ebulie gị elu, anyị achọrọ gị mma mma Ma n'elu uwe sikazi nụ, anyị wee na-ajụ ajụjụ si Ole ebe gị nọ, gị bịa gbata ọsọ enyemaka Ole ebe gị gara lee, anyị matara n'ime anya Adịghị agbaja gị be mmụọ kama na ịga kpọba gị n'ihi na akpọ gị onye ọrụ ebube na ịga aza Chukwu ole ebe gị nọ nọ ole ebe gị nọ dị o onye agbatara ya ọsọ enyemaka ole ebe gị nọ Ekwere na gị kwesị ka onye nwe m Amara m ihe tinye gị bago n'ọnụ Ekwere m ekwe ma eji gị bụ n'onye ụwa ma Chukwu agaghị m ebili ikwe naanị m Onye nwe m agaghị m ebili ikwe naanị m Ụwa jọrọ njọ ụwa nwanne na-ebu nwanne ya Ụwa jọrọ njọ ụwa onye na-ebu onye ya Onye na nwanne ya so, egwu a na-atụ ya Chukwu onye bi n'igwe, ọhụ naanị gị ka nnapọ bịa keleli Ebe nwere naanị gị, anyị na-ezuworo n'ụbọke Because one with God, oh, one with God is majority Onye ji gị nwee irisi, onye ji gị nwee irisi Onye ji gị nwee irisi Ihere agaghị eme ya Agaghị emebili ikpe gị naanị m Ikpere ọkụ a na-agba m anya mmiri Chineke m Ọtụtụ ndị agha ga dị ọcha Bụzi ndị nọ n'ili taa Ebe ndị ihe ọjọọ na-abọba Chineke m Onye dabere na gị Onye agha egwu agaghị atụ Egwu agaghị atụ Egwu agaghị atụ Egwu agaghị atụ ọcha Chukwu ole ebe gị nọ Ole ebe gị nọ? Ole ebe gị nọ?